Video? Napindot lang akong galit. Pedro, Pedro, Pedro. Rice. Yang butang. Where you go, I go. Where you see, I see. Won't you just stop? Cause I'm back in Chicago. Can dig the man out of the city of the city of the man out of the city of the man out of the city. You dig the man out of the. Cause I'm back in Chicago. I feel it. I'm not a version. Da 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 da